Sizofunda ukutshintsha i-fraction siyenze i-decimal. Masike siqale ke ngoku ngombuzo wethu wokuqala. Masithi ndinikwe uba ndine nto enye kwezimbini okanye ndine half. Ndiyitshintsha njani ke ngoku le fraction ukuze ibe yi-decimal? Into ithathayo kuba eli nani lingezantsi ufuna ukwazi uba lingena kangaphi kweli lingaphezulu. Uza kohlula eli nani liphezulu ngeli lisezantsi. Ithetha uba ufuna ukwazi apha ke ngoba u-2 ungena kangaphi ku-1. U-2 akangeni ku-1, ithetha uba ke ngoku kuza kufuneka ndifake ikhoma no-0 abazodingeka ukuze ibe linani eli ndizalifumana. Nantsi ikhoma yam izawuba pha kanye i-decimal. U-2 akangeni ku-1, u-2 ungena ku-10 kayi-5. U-5 xa umphindaphinda ngo-2 ngu-10. U-10 xa umsusa ku-10 ufumana u-0. Ithetha uba ke ngoku impendulo yam xa nditshintsha u-1 kwezimbini ndimenza i-decimal ndifumana u-0.5. Masenze omnye umzekelo, ndifuna ukwazi ke ngoku uba ndimtshintsha kanjani lo u-1 kwezintathu ndimenze i-decimal. Ithetha uba ndifuna ukwazi uba u-3 ungena kangaphi ku-1. Ndingalibali aba-0 abazemva kwe-decimal. U-3 akangeni ku-1. U-3 ungena ku-10 kayi-3. U-3 xa umphindaphinda ngo-3 ngu-9. U-10 xa ususa u-9 kuye ufumana u-1. U-3 ungena ku-10 kayi-3 sesiyayazi. U-3 xa umphindaphinda ngo-3 ngu-9. U-10 xa ususa u-9 ufumana u-1 uphinde wehlise. Uyabona uba ndizawuhlala ndiba no-3 abaninzi apha abalandelayo emva kwale decimal. Ithetha uba xa utshintsha u-1 kweziyi-3 umenza i-decimal ufumana u-0.3303 abaninzi. Lo mgca ophanga phezulu kwaba-3 babini ithetha uba ndithi o-3 aba bayaphindaphindena kaninzi. Ithetha uba ke ngoku nalo 0.3 uthetha uba lo 3 uyaphindaphindeka kaninzi. Mna kodwa ndiye ndithande uba siyibhale ngolu hlobo engu-0.33 nalo mgca ongaphezulu. Ithetha uba u-1 kweziyi-3 xa ndimtshintsha eba yi-decimal uzawuba ngu-0.33333303 abaninzi. Endimbhala kanje ndithi ngu-0.33 nomgca ongaphezulu. Lo mgca ongaphezulu uthetha uba o-3 bayaphindaphindana. Ndifuna ke ngokuwenza umbuzo ongathi wohlukile kule besikade siyenza, apho inani lam elingaphezulu lizawuba likhulu kuneli lingezantsi. Masithi ke ngoku ndinikwa apha u-17 kwizinto eziyi-9. Uyayazi xa sitshintsha ke i-fraction yethu sithatha inani elingasezantsi sifuna ukwazi uba lingena kangaphi apha kwinani elingentla. Thetha uba ke ngoku apha sifuna ukwazi uba u-9 ungena kangaphi ku-17. Ndingalibali ufake i-decimal yam no-0 aba abalandelayo. U-9 ungena ku-17 kayi-1. U-1 xa umphindaphinda kayi-9 ngu-9. U-17 xa ususa u-9 ufumana u-8. Ndiza kwehlisa u-0 oyi-1. Ndingayilibali i-decimal yam. U-9 ungena ku-8 kayi-8. U-8 xa umphindaphinda kayi-9 ufumana u-72. U-8 xa ususa u-72 ufumana u-8. Ndiphinde ndehlise omnye u-0. U-9 ungena ku-8 kayi-8. U-8 xa umphindaphinda kayi-9 ngu-72. Xa ususa u-72 ku-8 uzawushiyeka no-8. Ndiphinde ndehlise omnye u-0. Uyayibona le nto uba sizawuba no-8 abaninzi abalandelayo. Ithetha uba u-17 kweziyi 9 xa ndimtshintsha eba yi decimal ku-1,88 nalamgca ongaphezulu othetha uba u-88 bayaphindaphinda babe baninzi. Ndibhala ngoba ngolu hlobo ngu-1,889 xa ndiyibhala ngohlobo lobana ibe ngamanani amabini. U-17 kwinto eziyi-9 ungambhala uthi ungu-1,88 abaphindaphinda nayo kaninzi okanye uthi ungu-1,89. Iyafana le nto, ziyalingana ezi decimals zam endizisebenzisileyo. Masenze omnye umbuzo. Masithi ke ngoku sinikwa u-17 kwizinto eziyi-93. Sifuna ke ngoku ukuyitshintsha nalo eli nani silenze i-decimal. Ithetha uba sizawuthi u-93 ungena kangaphi ku-17. Ndingalibali ukufaka u-0 abalandelayo emva kwala 17. Noba akho nto abandinika yona eninzi kodwa enzela uba ndingalibali. Masike sifune ngokuba u-93 lo ungena kangaphi ku-17. U-93 akangeni ku-17, ithetha uba ndizawufaka u-0 apha phambi kwe-decimal yam. U-93 ungena ku-170 kayi-1. U-1 xa umphindaphinda ngo-93 uzawufumana u-93. U-170 xa ususa u-93 kuye ufumana u-77. Ndehlise u-0 wam ndizawuthi ndifune u-93 ungena kangaphi ku-770. U-93 ungena ku-770 kayi-8. U-8 xa umphindaphinda ngo-93 uzawufumana kuqala masithi u-8 xa umphindaphinda ngo-3 ngu-24. Ndibhale u-4 wam pha, uthundi mbhale pha phezulu. U-8 xa umphindaphinda ngo-9 ukunika u-72, ndidibanise nalaa 2 ndifumane u-74. Ndizawuthi ke ngoku u-770 xa ususa u-744 ufumana u-26. Ndiphinde ndehlise u-0. U-93 ungena ku-260 kayi-2. U-2 xa umphindaphinda ngo-93 uzawufumana u-186. Xa ususa u-186 kulo 260 uzawufumana u-74. Ungaphinda ke ude ugqibe uyofika apho uzawufumana khona inani elishiyekileyo lingu-0. Kodwa ke thina asidingi kuyenza loo nto. Laa 0,182 urayithi, uyimpendulo yethu erayithi. Sigqibile. Noba maninzi amanani azayo emva kwakhe asiwadingi ngoku, izawube sigqibile. Impendulo yethu sizawuthi u-93 ungena ku-17 kayi 0,182. Masikhe ke ngoku senze eminye imibuzo apho sizawutshintsha khona i-decimal siyenze i-fraction. Masithi ndinikwa u-0.035. Kuthiwa mandiyimtshintshe ndimenze i-fraction. U-0.035 siyambona uba mangaphi amanani aza emva kwe-decimal, ayi-1, 2, 3. Ithetha uba u-0,035 ithi ndimbhale kakuhle uzawufana no-35 kwizinto eziyi-1,000. Ngoba sibale apha kula manani aza emva kwe-decimal, sibale kathathu, sithetha uba siye kwindawo yethu ye-thousands pha kuhleli khona la 5. Ithetha uba ke ngosi le fraction yethu xa siyibhala izaba ngu-35 kwizinto eziyi-1,000. Masithi ke ngoku masenze omnye umzekelo. Masithi ndinikwa u-0,03 0. Ungathi ke ngoku xa ujonga elinani uthi nalo uyabona ba mathathu amanani azemva kwedecimal ungathi ngu-30 kwizinto eziyi-1000. Uyambona ngoba uzawuthi siyapha kwindawo ye-thousands kodwa ungaphinda uthi lo 0,030 uyafana no 0,03 ngoba la 0 ozemva ku-3 akukho nto asinika yona akalitshintshi elinani noba ukhona noba akekho. Apha ke ngoxa sisino 0,03 ithetha uba iyafana no-3 kwizinto eziyi-100 ngoba mabini amanani azemva kwedesimali. Ziyafana ke ezi fractions zombini u-30 kwizinto eziyi-1000 no-3 kwizinto eziyi-100. Uyayibona loo nto ngoba uba ungahlula lama apha ku-30 kwizinto eziyi-1000 umohlule bobabini ngo-10 uzawufumana u-3 kwizinto eziyi-100. Masiphinde phaa ku-35 kwizinto eziyi-1000. Siyigqibile nalo mbuzo. Impendulo le engu-35 kwizinto eziyi-100 ilungile kodwa uyayibona uba kula manani omabini kukhona inani esingakwazi ukohlula ngalo singafumani i-remainder elingu-5. Sizawuthatha ke ngoku sifumane u-7 kwizinto eziyi-200. Kufana uba xa uthi u-200 ungena kangaphi ku-7 ufumane la 0,035. Andizuyenza ke leyo into ndizawuyishiya uba wena uzekho uzenzele. Ndiyathemba ke uba seniyabona uba itshintshwa njani i-fraction uyenze i-decimal. Kodwa uba ukayiboni le nto ungakhe uzame ukupraktiza imibuzo kodwa ndingaphinde ndenze nenye umboniso enzela uba uzayibona le nto uba yenziwa njani umthetho wayo.